Izibongo zikaKhosini kaFaku wakwaMdunge. Usincinci kakhulumi kanamlomo, uzithulele, isikhovu mahunhu, umagqima azibambele nakwabakwabo nabakakhakonina. Ihlokohloko limi lombomvu bebesho bethu bake bambone, uze wayibambela ngesandla mhlakuliwayo, wabona ngumaphenduka obezalwa kumasholovana, kwakhalula mule zalo sigcwelegcwele. Kwathi ke ngibange ngiyibone inkosi eyilwelayo, ngoba ezilwele kwakhala uNondlovu, ngoba eyewahleka isikazi ugwaye indawo, kwasala kwazililo ngemuva. Uchamuza chamu, nalisingalingakanani na, wayewuthunga umuntu, wathunga ingubo na, inkosi yegazi, ngokuwa ngegazi, abakwabo bengayifuni, bejabonanga, beyibona inkosi enolaka.